Molweni, ngusive lona. Masiqhubekekeni ngee-inequalities zethu. Sinomntu ufuna ukwenza umlenze wetafile. Lo mlenze kufuneke abe 150 mm ubude. Kodwa sino 2.5 mm esivumelekileyo uba singayiphosa ngayo le 150. Ngoku kufuneke siyibhale le nto njenge-absolute value. Kwaye kufuneke sifumane uba ubude balo mlenze bungangaphakathi kwabaphi amanani. Masithi u-W bubude balo mlenze. Sizothi u-W thabathe u-150 usinike uba siphose kangakanani u-150. Thina asikhathalelanga uba singaphezulu okanye singaphantsi kuka-150. Thina sifuna ukwazi uba simphose kangakanani qha. Loo nto ithetha uba singabeka umgca we-absolute value phaa kulaa W uthabathe u-150. Siyayazi uba sivumelekile uba singamphosa nge-2.5 mm qha. Loo nto ithetha uba impendulo yethu kufuneke ibe ngaphantsi okanye ilingane no-2.5. Ngoku siphendulile umbuzo wokuqala. Ngoku masifumaneni impendulo yesibini. Sithi u-W uthabathe u-150 kufuneka abe ngaphantsi okanye alingane no-2.5. Kwaye kufuneke u-W uthabathe u-150 abe ngaphezulu okanye alingane no-2.5. Sizodibanisa macala ngo-150. Kuzo zombini ezi inequalities zethu, sizophela sishiyeka no-W ungaphantsi kuka-152.5 okanye u-W ungaphezulu kuka-147.5. Singadibanisa lo ezo mpendulo zethu zimbini, sifumanise uba u-W ungaphakathi kuka-147.5 no-152.5. Sesiyifumene ke ngoku impendulo yethu yesibini. Enkosini.